ndabaramutse cyane nshuti bakunze imbonesha kuri hanyu BTV Burundi ni wa mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira kuri uno wa gatanu hatangujwe imyiteguro ku kibanza kizokwakira abakuru bihugu bagera kuri 12 harimo n'uwa hano mu gihugu cy'u Burundi iyo nama ikazoba idasanzwe nayo abanyagihugu uwo mwizo bo mwitenga zone rubirizi komine mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baronkejwe ivuriro rifise ibikoresho bikomeye bagasabwa kuzogitura amakuru saya gusa aya nayandi ndabaramutse nongere ndabayikatse Dasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze murano makuru kuri no wa gatanu hatangujwe imyiteguro ku kibanza kizoberamo inama idasanzwe izokwakira abakuru bihugu bagera kuri 12 ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Haimo Prosper niyo nkuru aho yari ibereye kuri ico kibanza
ndabaramutse mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV nkuko mubibona turi neza na neza ikiriri imbere y'ingoro izoberamo inama ku munsi wejo igenekerezo rya gatandatu rusama mwaka 2023 ni inama rero idasanzwe izohuza abakuru b'ibihugu byateye amasezerano y'Addis Abeba n'amasezerano rero yatoye ku mukono ku igenekerezo rya 2024 ruhuhuma hari mwaka 2013 ayo masezerano akaba abayateye ko umukono biyemeje kugwanya intambara yibonekeza muri ico gihe mbere n'ubu kibonekeza mu gihugu cya Congo no mu karere ka Afrika y'ubuseruko ikana handi hatandukanye muri Afrika iyo nama rero ikazotangura ku munsi wejo ngo nimeje kubabwira ku igenekerezo rya gatandatu rusama mwaka 2023 nkuko mubibona iruhande yanje hajya niho iyo nama izobera ikaba izokwitabwa n'abanyacubahiro batandukanye baserukira ibihugu 13 vyateye umukono kuri ayo masezerano ya Addis Abeba ndabibutse ko ayo masezerano yatewe ku mukono mu mwaka w'2013 hari kugenekerezo neza neza ya 2024 ruhuhuma ejo rero aho bukera abo bakuru b'ibihugu bose uko ari 13 bateye igikumukuru aya masezerano bakazoba bishikiye ngaha I Bujumbura inama ikazobera muri ijyangoro muri komurabona iyo nama rero ahamagaze neza na neza nihizobera ahamagaze niho abakuru b'ibihugu bazoba bicaye bamwe ku ruhande rw'iburyo abandi ku ruhande rw'ibubamfu na bakuru b'ibihugu bazoba baje ari 12 habiyongera ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi barise ndayishimiye bose namwe akazoba ari 13 nkuko ari bihugu 13 byateye umukono ku yaro masikuru ayo masezerano ya Addis Abeba amasezerano yatewe ko igikumu ku igenekezo rya 2024 ruhuma mu mwaka 2013 nkuko mubibona rero abajejwe ugo rubanza rubanza rudasanzwe inama ihuza abakuru b'ibihugu 13 iba ari inama idasanzwe kandi murumva yuko ari rubanza rukomeye imyiteguro rero y'ukubakira ariko irabandanya nkuko mubibona murabona yuko bariko barashariza kino kibanza muravye inyuma yanje murabona ko ari ahantu hasharije hameze neza umukuru w'igihugu cy'u Burundi barise ndayishimiye rero ejo akazokwakira abagenzi biwe 12 mugabo rero iyindi nkuru idasanzwe nuko umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI Antonio Guterres azokwitabira iyo nama bukazi wabaye ubwa mbere ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ashitse hano mu Burundi murumva yuko ugihugu cy'u Burundi ku munsi wejo ku munsi wa gatandatu wigenekezo rya gatandatu rusama mwaka 2023 azoba ari umunsi udasanzwe u Burundi buzoba ufise urubanza rudasanzwe kwakira abakuru b'ibihugu 12 biyongera ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI Antonio Guterres urumva yuko izoba ari iteka ku Burundi izoba ari iteka ku Barundi Remo Prosper ni inkuru ku bwa televiziyo BTV
tukiri kuri iyo nama nyene izoba ku munsi wejo ngo idasanzwe ngo ni umunsi udasanzwe ku gihugu cy'u Burundi kuko kizohungukira ibitari bike nk'uko bivugwa na Gabriel Fusiri arongoye ishyirahamwe Oriko
ubwa mbere nagomba mbanze sinzi ngeno bivuga mu Kirundi nkeze umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku byo no kwitareza exploit ariko aragira mu gutanga ishusho nziza y'igihugu cyacu cy'u Burundi kuko kubona imyaka hafi 10 irenga atanama nkizi twarwigire twakira nibaza ko ari ikintu ciza cyo gushima inyungu rero ni nyinshi ubwa mbere inyungu niteka iyo ni inyungu niteka ico ni cyambere kigira kabiri bazozanira amadorari bazoduha amadorari n'amayero kuko ibyo navyo twa murabona ko tubikeneye mu kino gihugu ico ni cyakabiri cyagatatu hariho inyungu itaciboneka dari media nicizero la confiance ibyo bintu bitatu ni bintu bihambaye cyane nibaza yuko twese twoshimigikirako kugira ngo ibintu bishobore kubandanya bitera imbere bintu by'intwari bereye n'urugamba igihambaye gusa nuko tuba dufise iyo turiko turaja tufise intumbero imbono igero hari imbono ndabahakaro rero igihe duheruka mukuru rwaho gutunganya ibiganiro bijanye n'uriya ntumbero yiha yavize ngine Burundi buzabumeze mu mwaka wa 2063 arabivuga neza jeba nibaza neza yuko hamwe hoja mu ngiro ivyashitswe kuharya bizogenda neza mugabo twese bituvako mugabo cyane bikava ku barongozi iyi nama rero itunganijwe izotunganya ku wa gatandatu birimo iyo ntumbero nyene kandi nemeza neza yuko twese tushize nguvu hamwe birashoboka mugabo kandi ko tubona ko hari wa initiative meza reka tuyashigikire kandi tuyakompanye hanyuma itameze neza navyo tubandaje duterera kugira ngo igihugu gishobore kubaka
abanyagihugu bo mu Itenga zone Rubirizi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baronkejwe ivuriro bagasabwa kuja kugivuza ko ngo kukorije kubagabaniriza urugendo ni nkuru twateguriwe na Juvia Nakima
Jamie Faniva Group baramutse berekana ibikorwa bariko bararangurira bene gihugu Bizimana Evariste arongoye iryo shirahamwe ari naryo ryatanguje uwo mugambi wo kubaka ivuriro Centre Medical Faneva na utokira biri mu Itenga zone Rubirizi ahamagarira abanyagihugu kwitura iryo vuriro gukora ifisi ibikoresho bikwiye ndetse agahamagarira n'ugwaruka gukora imigambi y'iterambere kuko bashigikiwe
iki kintu rero nakigize mu ntumbero yo kugira ngo muri iyi lokalite irimwo abantu benshi ibibazo bogira cyangwa bohura navyo muri ya ntumbero yo gushigikira igihugu cyangwa gushigikira umukuru w'igihugu ko tukamenya yuko ivyo turonka atari igihugu gitegezwa kubiduha ahubwo nazo tukwiye kurondera kugira ngo igihugu tugire ico tugihaye no munsi twagishitse ahantu h'ubwiza hameze nk'uko rero kubwico ibikoresho mwabonye birakwiye abaganga murabona barakwiye ni kuvuga ni ibintu by'akarorero dutegezwa kugira ibiciro biciriritse biri hafi umunyene gihugu ashobora kwivuza ko kuvuga iruhande ya mamitwalite turiko turitegura twatanguye procedure
kanga donation niyo nambaza arangwe iryo vuriro avuga ko biteguye gufasha abenye gihugu ko afise ibikoresho bikwiye
akabijya nuko icambesho tuzohimeza n'abakozi bazo bakora ngaho kugira ngo bitange amurazi ko arabishika abenye gihugu bakidogera ibitaro bitandukanye bati babakira batevye babakira ukuna kuri barabizi ko bishika ico tuzokora twakwizeza abene gihugu nuko tuzogerageza guhimiriza umukozi wese azo bakora ngaha kugira kore yitanga kugira ngo amene gihugu wese azo bafise ikibazo atunganirizwe ku mwanya gira mu agiye muri laboratoire mwaravye ngene bimeze ibipimo nka byose bizokorerwa ngaha byo muri laboratoire turafise ibikoresho bikwiye icyo rero twolemesha uko urashobora kugenda mu bitaro ugasanga hari uburyo buke ariko ngaha mwabyiboneye nko mwabyiboneye ecographe irahari ibikoresho laboratoire iruzuye iradira ikiraza mu minsi murumba yuko azaba ari bitaro byikwice imiti yose mwabonye muri pharmacy irahari maternité na bloc opératoire byose mwabonye ko bitunganye
nabigira imana Juvenal umutware waho yashimye ko ijya vuriro rije kuborohereza no kubafunyiriza urugendo
turashimye cyane umuyobozi mukuru w'i Centre Medical Faneva we yumviriye kuzana uyu mugambi uhagarariye intwaro ngaha muri iyi quartier nongera serukira abanyagihugu ngaha twaragiyehewe cyane twumvise tubonye ibi bitaro mwene gihugu wese ashobora kuza kwivurizamwo biri hafi bifise n'ivyuma bikomeye ibikoresho ngaha bafise n'ibikoresho kabisa biteye imbere biteye igomwe kandi biboneka neza yuko abene igihugu bose bagiye kuvugwa neza atangorane n'imwe bafise
muri Fanela Group asanze bakora ibikorwa bitandukanye
bitoza bakwiye kuja kwitohoreza kwa muganga ngo kuko iyo babikoreye muhira bashobora gukoresha ibikoresho bishobora kubatera izindi ndwara ibyo bivugwa na muganga Boaz nibitanga
tubata amatwi canke amazuru nibisanzwe bikogwa kandi benshi babikora mu ngo zabo baragikorera usanga bakoresheje ibindi bikoresho bishobora gutobora izuru canke ugutwi agashinge canke tujya tuvise nyene mugabo bifite ingaruka zimwe zimwe zikomakomeye ingaruka za mbere zishobora kuza ni infection hajya hantu kuko ashobora kuva amaraso canke hatavuye n'amaraso hakabamo ibyo twitama inflammation hajya hacamwo ama muscle izinyama ikibiribiri cyo nga cyangwa mu mazuru bigaca bitera ama infection ku buryo inyuma yaho muzobona akenshi haca havyimba nuko hababaye inflammation igacijaniramo na infection mbere biranaba complique ku buryo umuntu arinda no kuja kwa muganga byama byashitse kenshi bagashika kwa muganga akaba ariho tubitwararika tuvura ikiguma ugasanga hanavyimbye akanyama kamwe tubenza kugakata kugira ngo turinganire rero iyo ni ingaruka ya mbere ikunze kuba ku bantu basanzwe babikora kandi bakabikora kutariko kandi naco ni ingaruka zindi na cyane cyane nko ku basanzwe batobora bitoboza ku mazuru hasanzwe hacamwo ibyo twitama amaner menshi donc imitsi nsoza bwenge rero hari abantu bashura kugira ikibazo cuko muri kwa gutobora uzuru ugasanga hariho amaner amwe yabaye lesion akagira lesion amaner iyo mitsi nsoza bwenge ikagira igakogwako kuburyo umuntu ashaka kugira naho nyene ingaruka za byo twita paralysie faciale kuko utodutse nsoza bwenge dushaka gutuma haba kutaringanira neza mu maso ukabona umengo raga paralysie ibice bimwe ntibigire sensibilité cyangwa motricité bivanye n'ukuntu batowe kutariko na cyane cyane iyo batowe kuri cloison nasale amajangaha mugabo byofuma batowe ku mpande mugabo kuri cloison nasale oho hari ama nerf menshi ahaca oho nibyo bikunze guca bitera paralysie faciale ikindi naco dusanze twibona no ku bantu b'igitsina gabo babikora rero erindi ngaruka idakunze kwigaragaza ku bantu b'abakenyezi bivana n'ukuntu baba bakingiwe nibyo twita maveate vaccin antitetanic hariho abashobora kugwara tetanus itewe n'igikoresho bakoresheje mu gutobora kwa gutwi cyangwa izuru buriya ibintu ama objet tranchant atobora uruhu ashobora gutera tetanus uretse ko abakenyezi akenshi usanga baratewe ama vaccin mu gihe cy'imbanyi itwa vaccin antitetanic maveate bijya bibakingira kugwara tetanus mugabo abatazitewe canke abigeme canke abantu bigitsina gabo kuko bataronka ibakuye kuzitegwa biva n'igikoresho bakoresheje gifise ingese yashobora kubatera kugwara tetanus bigasanga n'ingaruka vuye kuri kwa kuntu batoboje izuru canke ugutwi n'igikoresho kitameze neza gicafuye mu gihe wumva ukeneye kubikoresha ntubyikorere muhira kuko hari ingaruka zimwe zimwe zishobora kwaduka harimo ama infection izo ngwara zindi zishobora kwaduka kuri ico gihimba cyawe c'umubiri shika kwa muganga muri petit chirurgie bitaro byinshi bitandukanye basonze banabikora
ngo kugira abaririmbyi bakomeze kugira indirimbo kugira ngo zizokwameho ngo hariho abakwiye gukora cyane ibyo bivugwa na bamwe mu baririmbyi baganiriye na Hafaye Nyanzwe
kugira umuziki ubeho igihe kirekire hari amajambo ategerezwa gukoreshwa nk'uko bivugwa n'umwe mu bagize umugwi wa Legimo Music
umuririmbyi ashobora gukoresha kugira ubutumwa bwe bugere kure bivana kwanza naho umuririmbyi ashaka gushika muri icyo gihe aca atora mu byo agomba kwandika akaraba ati mbega jewe ibintu ngomba kwandika n'ibintu ushaka yuko bizomara umwanya mutoya cyane umwanya muremure iyo umaze rero kumenya igihe ushaka indirimbo uriko urahereza abagukurikirana cyangwa abantu umwanya zomara nicyo gica kikuzana gutora ibintu ushobora kwandika hari ibintu umuririmbyi ashobora kwandika ko bigapfana nawe apfuye abantu n'abantu bakuca babyibagira kubera ko butari ubutumwa abantu bashobora kuguma bumviriza hariho n'ibindi umuririmbyi ashobora kwandika akandika yiyumviriye mbere imyaka myinshi cyane n'igatazoba kiriho akavuga ati nubwo ntazoba nkiriho abantu bazobyumviriza rero
kwandika abaririmbyi umuririmbyi bibara n'icagomba gushikako hari indirimbo wandika ugatora ibyo wandika ko ugasanga abakorera mu by'urudandazwa barakurondeye ariho indirimbo wandika ugasanga abakorera mu by'imibano mu by'agateka kazi na muntu barakurondeye rero ukwandika ku muririmbyi bivana n'icyo agomba gushikako rero nje novuga nti we muririmbyi kugira wandike ugomba gushika kwihe ntumbero intumbero ugomba gushika ko niyo iguha cyemwe icyo kwita sije ushobora kwandika ko
abo nyene bagize umugwi wa Regiment Music bagize nikindi bashikiriza mu bijanywe nuko indirimbo zitegerezwa kwandikwa n'ubutumwa bukwiye
ubutumwa abaririmbyi bakwandika kugira ngo indirimbo zabo zigere kure nuko d'abord babanza kuraba mbega abantu bakeneye iki hanyuma bamaze kumenya abantu icyo bakeneye bagaheza rero bakandika mu kwandika naho ni kuvuga buryo umuntu iyo ariko arandika indirimbo ni nkuko aba ariko arandika igitabo mu kwandika igitabo naho rero uragira amarosherishe yimbitse ukarondera ibintu ukandika byo ivyo rero maze kwandika byo kandi ukoresheje amajambo yu uko ari amajambo dusanga twanakoresheje iyo turiko turandika ukayakoresha tutakoresheje uvuga mbabarira amatwi ugasanga aje gusambura imico y'ikirundi aje kubona na society kucyo umuntu agacapura gutyo
nayo kubwa Jaja Janine Uwimana asanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana nawe yagize icyo avuga na cyane cyane mu muce w'indirimbo basanzwe baririmba
iki uri kurawukora neza kandi umuziki ukaba ufise amajambo meza ni ngombwa yuko uyo muziki utegerezwa kurama bivanye na message irimo message ari nziza umuntu wese ayakira ikaba ari nziza ni ngombwa iyo ndirimbo izogera kure kandi umuntu wese azokumva yuko hari kintu yinjije biciye muri iyo message yatanzwe mu ndirimbo kubera indirimbo iyo uri kurayandika uyandika utange ubutumwa bwiza ku bantu bose bariko barayumviriza rero ndibaza yuko turirimba kugira bigire inyungu ku bandi bantu
indirimbo zikaba ari igikoresho kidasanzwe ku isi yose yaba mu manza z'umubabaro canke z'umunezero indirimbo zikaba zishobora guhuza abantu batandukanye naho kenshi baba badahuza ivyumviro
Jure Boris Ingabire aratushikiriza amakuru avugwa mu
ku munsi weje wa gatandatu azwari arakinwa umunsi ugira kane wiganwa rya Viva Basketball League umugwa Dinamo muzokina n'umugwa Lesipo igice saa 3 z'umutaga Tigers izokina n'umugwi wa Remesha igice saa 5 z'umutaga na Kern izokina n'umugwa New Star igice saa 7 z'umuhingamo urunani uzokina n'umugwi wa Gymkhana Basketball Club igice saa 9 z'umuhingamo izo nkino zose zigazobera ku kibuga cya Departement ku munsi w'Imana hazaba ariko harakinwa nyine inkino zo ku munsi ugira gatanu w'igihiganwa rya Viva Basketball League umwaka wa 2023 tukivuga ibijyanye n'amahiganwa ariko na cyane cyane umupira w'amaguru nuko mu mpera zino azoba ariko arakinwa ihiganwa rya Primus League Burundi abazoba geze kundugira 28 y'iryo higanwa Flambeau du Centre imikanda cya kabiri zokina n'umugwa Top Junior gice sa 9 ku kibuga Ingoma nayo Bumamuru Football Club imikanda cya mbere izokina n'umugwi wa Buja City gice sa 9 ku munsi w'Imana ku kibuga Urunani kundwa igira 28 hazoba ariko arakinwa kandi derby canke urukino rumwe ruhambaye mu ntara ya Muyinga ruzohuza mu rwa Atletico New Oil kina n'umugwi wa Olympic Star gice sa 9 ku kibuga Umuco inyuma yuko umugwi wiwe wa Paris Saint-Germain umufatiye ibihano byo kudakina mu kiringo c'indwi zibiri umukinyi Lionel Andres Messi amaze kuba asaba ikigongo bicishije ku rubuga rwe rwa Instagram aho yagize ati ndugure twamugine nari nzi yuko tugiye kuba turonka akaruhuko nyuma y'urukino nkuko byari bisanzwe bibi nari maze kuba ntunganya urugendo rwanje kandi sinari ngishobora kuba ndaruhagarika nari maze kuba mpagarika urwo rugendo imbere ya ndasabye imbabazi kuba kinyi bagenzanje kandi ndarindiriye ibyo umugwi uzokora ku bwanje ndugaye twamugine
por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decida
mu gihugu cy'Ubutaliyano umugwi wa Napoli waraye utahukanye igikombe cya Scudetto canke igikombe cya Serie A inyuma yuko banganije igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi wa Sassuolo Napoli ikaba itwaye igikombe cyabo cya mbere inyuma y'imyaka 33 badatwara icyo gikombe cya Serie A kakaba kari akanyamuneza ku bakunzi b'uyo mugwi kuko haraheze imyaka myinshi igikombe cya Scudetto gitwarwa n'umugwi wa Juventus nayo muri Bundesliga bazo bageze kundu igira ya 31 y'iryo higanwa aho umugwi wa WMN zoba uri kugwakira umugwa FC Bayern Munich ku munsi wejo igicisa 12:30 z'umuhingamo Borussia Dortmund yakire umugwa Wolfsburg ku munsi w'Imana igicisa 11:30 mu gihugu cy'Ubwongereza mu higanwa rya English Premier League bazo ariko arakina inkino zo kundu igira ya 35 n'iryo higanwa Arsenal izoba iko ikina n'umugwa Newcastle United ku munsi w'Imana igicisa 11:30 nayo Manchester City yoboye iryo higanwa izokina n'umugwa Leeds United ejo ku munsi wa gatandatu igicisa 10 z'umuhingamo
imbere yuko dusozera amakuru yacu yo kuri uno munsi kubafatiye amakuru yacu hagati mu nkundire tubabwire incamake zari zigize ano makuru hatanguye imyiteguro ku kibanza kizoberamo inama idasanzwe iyo nama ikazohuza abakuru b'ibihugu 12 bakazokwakirwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye naye abanyagihugu bo mu itenga zone Rubirizi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baronkejwe ivuriro rifise ibikoresho bikomeye bakazosabwa kuza baragitura mu kuko babagabanyije urugendo akaba naho duciye turangiriza amakuru yacu yo kuri uno munsi reka nshimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana nshimira n'abafashije kuyatororokanya nshimira nabo mwese ndabifuriza kubandanya mubwira ibintu byiza n'imbonesha kuri anyu BTV Burundi murakoze na utaha ukomeze mugubwa neza n'ibiganiro by'imbonesha kuri anyu BTV Burundi